kuwa 28 Ruhuhuma umwaka wa 2021 ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF rizosubira kwakirira abagize amasanganya imvune n'ibikomere ku bitaro byitiriwe Arche de Kigobe. Nubwo biruko abagize amasanganya akomeye bazobandanya bavurirwa ku buntu mu bitaro byitiriwe Prince Regent Charles. Nkuko bimenyesha Ipolite Mboma, umuhuzabikorwa w'ishyirahamwe MSF, kuva itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu bitaro by'umwami Haled byo mu Kamenge ntibizosubira kuvura ku buntu abagize amasanganya. Kuva ku wa mbere Ntwarante bazohora bavurirwa ku bitaro Prince Regent Charles. Kalombo Toto ajejwe umugambi w'ubuvuzi muri MSF amenyesha ko abazogera iyo tariki bakiri mu bitaro Arche de Kigobe canke Loa Haled n'abariko barakurikiranwa kubera ihahamuka bazobandanya bavurirwaho bari gushika mu mpera z'ukwezi kwa kane. Gilene Natali aserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe MSF avuga ko MSF ituga ibikorwa byayo mu Burundi ngo izobandanya ifasha abagize amasanganya mu gutanga uburyo bw'amafaranga bw'ibikoresho n'ubw'ubuhinga mu bitaro Prince Regent Charles mu kiringo cy'amezi 10. MSF kandi ngo izobandanya gufashanya n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu kuvura, mu gukinga ndetse no mu kugwanya indwara z'igituntu, malaria, agasama n'izindi. Umuyobozi w'ibitaro Prince Regent Charles amenyesha ko ibyo bitaro byiteguriye kwakira no kuvura abagwayi bahora bitura MSF mu Kigobe ku buntu, ariko umugwayi azokwironderera ibifungurwa n'umugwaza.
Abagwayi bahora bitura ikigo cya MSF harimo umuguru w'abagwayi bavurwa ku buntu n'undi muguru w'abagwayi MSF itakira. Ni ukuvuga rero kubahora bavurwa na MSF ku buntu bashyitse mu bitaro Prince Regent Charles bazovurwa ku buntu. Hatoba hariho umuntu ahari muri iyo chance aho bashikira ajeje kubabwira ati wewe urakwije ibisabwa kugira uvugwe ku buntu na MSF ari hahandi triage twababwiye twabere nu cyane bagati wewe turavuze indwara yawe ntihuye nuko MSF ntihuye no kuvugwa ku buntu kwa MSF. Rero twebwe naho ari bitaro bya leta bikoresha amafaranga MSF yari iteguye kuduha akabaja k'amafaranga azoshobora gusahiriza kuri kunzuzwa kutwa bavura ku buntu na cyane cyane ibintu z'amatara n'amazi cyane ibikoresho tuzokoresha muri laboratoire cyane ibikoresho tuzokoresha kuri radio cyane meme cyane amaservisi abaforoma n'abaganga bazoba bagiriye abo bagwayi. Muri urgence twashyizeho abaforoma bashika 18 hanyuma muri shirije dushyira muri bloc operatoire dushyiraho abaforoma 18 hanyuma muri hospitalisation aho bagwarira hoba twarongereje batoshika 20 abaganga nabo ubu ukuntu zahora bimeze kare abaganga bo nta gisata cyari cyigenga mu bijyanye n'abaganga ariko ubu twafashe yuko muri shirije ari gisata cyigenga n'ubwo ku muganga azoba hari amasaha 28 haba mu gitondo muri consultation ku murango muri bloc operatoire cyangwa mu ijoro azorara hariya uwo muri chance nawe arahari hariya niko twabitunganije abaganga bashika 8 mu gisata cya shirije. Ubwa mbere ndagomba kumenyesha yuko bino bitaro byari bifise ubushobozi muri rusange bwo kwakira abantu 600 kuri abantu 600 igisata cyashirije cyari gifise ubushobozi bwo kwakira abantu 280. Ubu rero MSF twabaye turayiha inyubakwa zifise ubushobozi bwo kwakira abantu 60 bishyitse bakuzura twarategekanije n'ahandi tuzobakira abazobabarenzeho.
Nimbaye Oscar arongoye ibitaro Prince Regent Charles amenyesha kandi ko ibyo bitaro bizoraronkera akarusho.
Akarusho tugiye kuronka nk'ibitaro Prince Regent Charles, icya mbere gukungurana ubwenge bw'ukuntu dusanzwe tuvura abagwayi bahuye n'amasanganya. Twahora tubakirana kare ariko kunguranya ubwenge turavuga ukuntu MSF yahora ibavura bazofata ubwo burambe bari bafise mu kazi baze babuduhereze natwe kugira bandanye dutunganiriza abenegihugu bahuye n'amasanganya dukoresheje ubuhinga bugezweho. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, mwabonye yuko badufashije gusanura inyubako abarwayi bararamo. Ibitaro twari twarabishyize mu migambi mubwo kubera usanga ingorane z'ubutunzi tudashobotse tubigira vuba na vuba. Twarose uwo musada w'icyo kigo MSF baradufashije cyane rwose. Umurwayi ahagwariye azokwiyumva yuko agwariye ahantu heza hari n'umutekano. Icya gatatu, hariho ibikoresho bazotuzanira cyane cyane ibikoresho bijyanye no kubaga zo gusinziriza n'ibikoresho by'amaradiyo. Ibyo ni ibintu twateranije dusanga biciye amafaranga yababa umuriyaridi w'amarundi. Wumva ko n'akarusho cyane rwose twarose twebe nk'ibitaro twesereje ashaje.
Mwamenya ko uwo mugambi wo kuvura abagize amasanganya akomeye ku buntu wungururijwe mu bitaro Prince Regent Charles uzomara amezi 10. Ni ukuvuga kuva ku igenekerezo rya mbere Ntwarante umwaka w'2021 gushika ku igenekerezo rya 31 Kigarama umwaka w'2021.